chance.
Y el Víctor Rueña.
Ushiko presa ku critique muntu. Ile uko na mona. Kila muntu eko na marezo yake. Ya mambo eko na fanya. Mambo yangu mi wea ikone. Weka maimu kino shipendo seme. Sisi yangu nishanja nivale sura ingine. Na miziki yangu igeuke kwengine. Nyota, nyota, nyota ilisha waka nyota. BL, nyota, miziki joka shangu mi. Usiku silali, mawazo kichwani. Niko napika nguvu juu kesho wana. Na minipate chai. Kazi yenu mweni bikundi bikundi. Kunisema sema juu kesho nyanguke mushikie bie. Chuki chuki ya leo, haujui ya kesho. Utakuwa sipi. Mambo yangu mi, wea ikone. Weka maimu kino shipendo seme. Sisi yangu, nishanjali vale sura ingine. Na miziki yangu igeuke kwa ingine. Nyota, nyota, nyota ilisha waka nyota. BL, nyota, miziki joka shangu mie. Nyota, nyota, nyota ilisha waka nyota. BL, nyota, miziki joka shangu mie. Momo shoka mbili. Makari yake napita taya simba. Epo na fakal kilpa maisha benzake. Kisha kumwisho anavimba. Kwangu mie, never, never, never. Never, never, never. Kwangu mie, never, never, never. Never, never, never. Mambo yangu mi, wea ikone. Weka maimu kino shipendo seme. Sisi yangu, nishanjali vale sura ingine. Na miziki yangu igeuke kwengine. Nyota, nyota, nyota ilisha waka nyota. BL, nyota, miziki, joka shangu mie. Nyota, nyota, nyota ilisha waka nyota. BL, nyota, miziki, joka shangu mie. Jamboa, l'homme de sa génération.
JR, Jires Maloba, Daniel K, Tissé, General Chacho, Gael Collection, Pasiangoi, Pascal Otepa, Virve, John Jakanyi, Le Patriarche, Ajikam Kambulula Bankambo,
Musafiri Juma,
na boutique islamique,
Bismillah. Mamoyangumi, wea ikone, weka maimu kinoshi pendo seme.
Wakubikuyu, Deodascoa, le grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr